Thank you. Undoye chane ukechama ike farfasi sitama Ojame fikrafanos iebara agar marcos Yatanski Tigray ywanus misawa iwa sarvaksu kasaba Thank you.